Go. You're only supposed to blow the bloody doors off.
Self-preservation society. This is the self-preservation society. Gotta get a move on. Ba ba da ba ba da 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 ba
da ba da ba da ba da
ba da ba.
Self-preservation society. This is the self-preservation society. Jump in the jam, jump in the straight. Hurry up, hurry up.